Baby, I will be a common one point to Freddy. A radio Tihana to Fred. No TSA to Fred. Obey your own sentry, what? Go for an automaker. A radio name for Kadaba. Radio name in Jacobia. So, ni mami send po. Sawoni mami nyobia. Wumi mambo senia wato yetsienu ati. Kai mi senia umo bratienu. Awo mi nyakuponwe. Kai mi semia o baby wa. Eradi wuni ebo afo. Eradi wuni ejan kobia. Sawoni maye senipo. Sawoni maye sobia wati. Wumu mambo senia wato yetsienu. Ah, hey.
Ah! Da 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 da